Tena koutou koutou. Ko te atatū, taku ingoa. No te pena pena pūtea o Aotearoa. Anei he ahua pai. E whai ora ai e te he omoni, hei utu I te pire hiko. Whakawetoa ngā mea hiko katoa. Mai, I te whakakā ki te whakaweto. He kānara hoke e mōhio te ana, he kānara whaiti I te kai I te hiko. E iwa te kau mita, te utu o tāna kai hiko. Tirohia, ngā kōrero whakamārama pena pena āwhina, www. familybudgeting.org.nz. Why am I? Kia mātou.